mwabuka buti Basikwaze Balaswangana Antomwe Lezalumbwe Alimwe Balaswangana Antomwe And it's January Nkuga zibana ziva 9, 2021. Sunumbuzuba busale sale kulindi meji kaminina. Ejo imyaka iri 40 ya inda buno buzuba bwali buzuba leza jagumuya wakaswanga na amuwesu Joseph alimwe jagali mburi Musa akazwa mukatika malundu amusumpulirwa mulirongonya alimwe gamba kuti heji zuzi ilimbi inondili tangete kuti ndapona imyaka iri 40 igobona obuno buzuba imyaka iri 40 ainda ndilomba mwami kuti chejo ino ilukwalo kuzwa kumuyandwa emushishimi mukwesu Joseph Branham nomuyandwa aba Gambia tuliandene kuzwa kubwende bwa rusumpuko rwa nsono tuya kubaba Gambia ibenzu nokuba kuindilila akatika bakwesu abajizi tuli bantu basale sale bakumuya bapayizi igisi cya bwami yikutura cya kumuya yituze kulileza amijelo kumiro mwesi katupayi kulumba ya kuina lakwe akwamba tula shoma ichi yonsi ndi agamba kuinda kumungeri wa musano awobilo mutumwa kuitwa kuti bagambia bantu wa matepu I'm to the tangente ikwitwa kuti tuli omwa babo tino chinjo tushoma kuti tuli munzilai kambo tokalayirirwa aleza utondezedwe mungeri wa musanu wa obilo ikuchitabobo mungu wasifurana mwamba kuti eno amuswilile kuchili onse akuchata and namujibweza mumatepu nakuba kumwi eno amukhale ayingisha tepu ya mutambi jimwi pele ya tepu mbulimbo yamba. Mwambe mbubonya mbubonya tepu mbo yamba. Mwabona. Eno kambo kwa zintu zimwezi. Kwa unishishisha unji kujati ya eno. Ino chinchi wata chia tae unishikwa. Mwabona. Ino amula mwencho beni. Kuti mwambe mbubonya ya tepu mbo yamba. Mutambi jimwi. Mwabona. Kambo hejambi demuka mwini mbongwe walo ujamba mwabona so intu injanji mapepionganyo bantu balabuka kwamba uti oyo 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 wamba bobo wamba ijamba bobo eno amujilege mbubonya mbojibete mwabona obo mbotu yanda ibaibele mbubonya ibaibele mbo ijamba obo mbotu yanda obo mbubonya obo mutabiki ibo panduluzi bwanu kuli nchijo jilikale pandulidwe gale mwabona imugwesi Joseph Wazuma ino kuli ogezi ya kuli buti ino ndu muno nduli buti na buinga ndwa jisi jili ubunu yugide kuti kulibo nzila yomwe ikutaba kupyopyongana oyo awoyo mbwa amba na nkambo jamba kulibo nzila yomwe iwamba mbukonya eyo tepu mbo yamba mkuchanga kuswilila mbuli mboji tandi mpanduru zibuli bonse tuli jisi tuli kusoma oyu mulumbe pele no kuli jimu jande uli kujincha kuya kutola busena akatika na bwino twali kede mubushu kwa mwana ali mungati bizwa ni nzilabu yo alike na winga ngakwanya kulibambira mukothe buzi kutyanka akuswilila akulemeka Mose Branham mwamba kuti joji tika mbubonya mbutu akaamza ibantu baleza bali mukulibambira kuinda mujwi lyakasimbe kuinda kumutumwa wa munkalo ino mulinguwe unolibuzule bwa Pentecostal kambo imuya uyoleta bantu ujokela okuyakuba kabede kumatalikilo ejo mwamba imwami emwes joseph wazumana ejo jajitabo muyo mbuntu bwangu wanda gomporola agomporola tapete kupengana nanga kugesa nanga kuyera tuli mu luyando lwakwe tuli chisimbwamba mwami tuli byakuli bambira kuenda mu chwili akasimpe kuenda mu changa kuswirira nonguba ijindi njauri kuswirira impungano ya musano awobilo jakalirondogete twakapona ichishishime kajizulira kubuzuba mwes Branham mwamba mumpungano ya musano awobilo twakajisi katelika omwe mwenderezi anta jisi kudona kuti tuno jisi omwe guno buzuba mtu ali kuswirira kumulumbe oyo ichishishime jakazulira wakabona inyika izinto zakaleka ziyakuendelana ajwi muga subrahamu mwamba kuti ichikombero ajisi abukombi atunzanu tuyakubola anthu omwe ali wakamba kuti Laodikia iwe uliyendereza kwa bantu nanka ikanza mbwene ka bantu ali wakamba kuti yonse isi yakupuka akuyanda ikuyelana nankazi ya mali ali wakamba kuti muhule uyonyonyona izinthu ziyaeno kuyenderezi bwa mali jilatume jashomewa uli ndiswe kuti ichi ndi chaleza chonse chilirondokete mwesu Branham mwamba kuti ichi ndi chilafwafwi ichi ndi chichakalafwafwi gale tena nka mu busongo amukulero bwaleza ichikunze chipati nanka buzule bwaleza timokapola kuti eno twayiya ikuti ichikunze chaleza ichi nkalo ankalo nga japola buyo ngajabola bwe munkalo ya kwa chindi byo ino mulange munthu wano twa Israel ichikunzo chaleza kuli Musa jakabola buyo kwa chindi buyo nokuva ikuindilira jigaminina mbuli bantu mpakalira kulireza Jesu ilwake mukamwini wakabola mkuzule kwa chindi walokali umanini de ubuzule chibwa chiupunuzo cha munthu wabuleza ali munkalo ino mulaodekia ichikunzo chaleza chiyobola muchindi chelede kachikakali nakuba ikuba chihwanda ino amuyeye kuti chechi mulimbo tipona muchindi chakumamani nonso mukosi joseph wazumanana ino amulangira wa mukamwini ndalilelekedwe ndali kuswirira alimu akubala ibhuku lya mpungano ya musano wapira kandi kuti chali chindi chaleza leza wabika kumoyo wangu sepo kutuzumanane aibhuku lya chiupunuzo mumainza onse aya ngoma point mukosi Branham ngakamba matepo aya ngandayanda kuti katuli mumainza onse kuti soe ngatiwabweza ibhuku yonse ya chiupunuzo katuya kuinda womulinjiyo chilengano cha Patmos point itobela azinamatizo ziya yedoti ijuge mumkaro ino maseseke ali 7 amamanino aleza yedoti ahibwe yonse katuya kuzumana na mumainza atuya kuinda muli iyo nkaro ya Baefeso itobela wamba kuti kumana ikwa nkalo yonse ne yawendelana awa abusena bomwe so aya twedeuti katuyogeya mumainza onse katubweza yonse yawo betwede ubweza bulu ya chiupunuzo kubona akubona mbwe jatana anthu omwe ibana nakalindi wali 10 apati 144 amajuda mchindichibola mbwe sokamba kuti kwakumana ejo yoweno awa akubika lyansi akuthalika lichecho awisha kumana oyo jinoli mbuli gajulu kashonto tena tajinoli gatukedebwe kumaninina gatumana mainza gatukedalia amwami ichiupunuzo chapter 4 number 2 tekwe kulindira ikukhala gatumaninina mainza onse amwami Kovola, ugaswangane uzingurugaji andiswe aji imunsondo at 2 PM jindi ya Jefferson View aguswili aleza kazuzuma ivuleza wa malailile mulimbo tuno swili la 63-0317M leza kali sisa ruwago mga mwini mbu uba uba alimugari ugu nuna ruwago mga mwini mbubwanyi Nganda anda swebo, ikutaliga agabaro paragraph 94. Kwa mana ikutula kwa kuswangana na aleza kayanda. Na agatunori wano. Nganda anda ikutulia agabaro ka murumbe, mkutula kwa service. Kwa kumana ikuyaga wanda kwesu. Mwami agubika amoe wangu, ikuzumana na amainza ya bugu ya liubu nuzio. Ndakayinka ukalenda angu kubwa na kutino amazuba anoli lili. Mbulimbo tino swili la mbugu ya 7 seals. Inoli ya mamani no wiki ya winter. Na nkaya mainza. Amgatu tobele la wiki. Hii tobele. Andambe mbulimbo amba. Ulemu. Mwesu Joseph Branham. Mangwalo agubala. Katani kasuri ya mulumbo. First Chronicles 17, chapter 1, verse 8. Isaiah 35, verse 8. Isaiah 40, verse 1 to 5. Isaiah 53, verse 1. Malachi 3, chapter. Matthew, chapter 11, verse 10.
St. Matthew,
Matthew 11, verse 25, verse 26.
Also, John 14,
verses 1 to 6. First Corinthians, the 13th chapter, Yonse Wibala. Yuvunzo, 21 chapter, Yonse Wibala.
Remember to subscribe on our channel.
Tinga Malangaria channel.
You enjoy the video.
We appreciate it.
And most
important,
share the link to this video.
A video.
Share button.
Share button. My copying.
And then taking that
link. We was a link. We to me now on second year.
That a friend.
When Mikwashi. Abambomuli. Ahwahirimu. Abambomogombarimu. Kuba kuswangana manganda kwenu ahibe onse muntu
that we
kuli jisi mushishimi kino jindi uli tulide kuli mwami wakaitwaleza munzira yabumoya imyaka iri 40 ainda kuno kuzuba leza alumbwe ngili kuti ndakali amyaka iri 22 Muzwa wakuhela kwangu mukwesu Sister Branham. Wakanda ambira kuti mukwesu Joseph kuchatikisha ijabuleza jakachitika kuli nguwe. Musumpurura muliro kwa muzingurukite. Alimwe.
It's a special time.
Chindi chisale sale kubona miaka iri 40. katupona jino jini. Kusikila jindi jibola. Leza amileleki. Irumuno. Irumuno.